umugambira nake ngo bariteguriye amatora kandi ngo ntibazosubira kuyavamo nka mbere, ariko rero ngo barifuza ko ayo matora nyene yogenda neza. Ibi rero bigashikirizwa n'umushingantahe Aloyse Baricako asanzwe ari nawe umukuru w'uyo mugambwe. Hari rero mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru.
Umugambira nake rero urabazwa cyane no kubona abanyapolitiki imigambwe na cyane cyane yarishigikiye cyangwa ishigikiye ajya amasezerano yarusha iguma icikamo ibipande abandi bigabura, inani zagwanira ayo masezerano yarusha zikaguma zitabagurika, aho mbere ubirabye usanga icyo bashira imbere ari ugusiba amatora. Ubu gusiba amatora nabyo uhera mu 2010 nta kindi byatuzaniye atari gukomeza umugambi wo kubutegetsi, kubera wama uje amatora atawe bahiganu. Ugasanga rero ibyo ntibiri mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi, kuko demokarasi habwirizwa kuba ihiganwa. Nibyo hariho ibibazo umuntu ashobora kwibaza yaba mutuma ataja matora, ariko kumugambira nake tuzogira ingufu zose tugira uko dushoboye tuje muri ayo matora, ari nacyo gituma duhamagarira abanyapolitike bose imigambwe yose ko yo kwita amatora, kuko atabundi buryo buhari bwo kugira ngo duhindure ibihari kugira ngo Uburundi tubushe ku iterambere, abanyagihugu baronke amahoro, bishire bizane, bafungure neza tudaciye muri ibyo higanwa. Icyo gituma duhamagarira abanyapolitike bose ko bo kwitaba amatora kugira ngo ihiganwa rihuremwo bose. Ni nacyo gituma mbere duca duhamagarira abanyapolitike bipfuza gutaha bari hanze ko botaha tukabaha intege yuko boza kugira ngo twese hamwe dutegura amatora turi benshi. Bashinga nawe bapfasoni mwaka w'2020 ngaha mu Burundi ni umwaka w'amatora, ari nacyo gituma umugambira nake ataco tuzogira kugira ngo tuyajemo kandi duterere ikintu gituma ikintu cyose cyotuma ayo matora agenda neza. Twagomba tuboneraho mbere gushimira umugwi seni ujeje gutegura amatora muri ino minsi warerekanye ko ushaka gukorera ku mugaragaro, aho mu bintu byose bakora wagenda utuma ko imigambwe mbere n'amashyirahamwe adakora ibya politiki ukerekana neza uko ibikorwa ugomba kubitunganya. Tugasaba rero ko muri iki gihe bariko barashiraho bariya babafasha mu ntara twita abasepi na bariya babafasha amakomini twita sesi, ko bo bikora mu ntumbero y'uko abantu bose bo kwibonamo bagaserukigwa. Icyo gihe byotanga umunezero, byotanga ukwizigira ko amatora ashobora kugenda neza, aho dusaba mbere ko abo bazoshiraho mu ntara makomine batoba intandaro y'uko abantu batangura kwiyumvira ko ibintu bizogenda nabi. Aho n'igihe hoba hariyo nk'umugambi umwe cyangwa ibiri, icyo gituma dusaba ko woshiramo imigambwe myinshi kugira ngo ayo matora ategurwe n'abantu bose bari hamwe, twibaze ko yoba umuti w'ikibazo Uburundi bufise cyo kutizerana bya politiki, aho mbere nk'uko bamaze iminsi bayivuga byogenda neza gusumbya ibyo twabonye. Mwaherutse kubona umwami witwa Sefor mu minsi iheze, bajya nyine barugize bari batanze itangazo rijyanye n'ibijyanye n'amatora ukuntu babibona, kandi ejo naho mu minsi ejo naho mwarabonye kandi ko basohoye urwandikaho berekana yuko ubwo nani rwavutse. Tugere tumaze gusoma ibyo bavuga n'ibyo bandika, na cyane cyane ko muri no minsi murazi ubuhinga bwa none abantu barabusoma abanwanyi bacu baratubajije bati mbega ko duheruka mu 2015 aho nyene mwari mwagize nani ati muri zo nani naho murimwe kuko muko byandika ntibabuze neza bagize ugoro nani umva rero ko kica kibi kibazo mu banwanyi batwebwe dufise imigambwe bacha tubaze ko muri zo nani turimwe kuko bisanzwe abanwanyi bacu benshi mino minsi bararuhishijwe n'ibintu byo kutaja kuja byo gusiba amatora yarabaruhishije rwose ku buryo ntibacumva umuntu w'umunyapolitiki avuga ko asiba amatora kuko baratubwira yuko kubona twasibye amatora mu 2010 tugasubira mu 2015 byatumye bikomeza umugango uri ku bucegetsi kandi nabo bakwijambo kandi bari kwerekana icyo biyo kwitorera igihe twari kujya amatora cyo gituma rero twe twagomba dushikirize ku mugaragaro yuko umugambwa nake muri zo nane zitazoja amatora nurimwo mugabo urashobora kuzoja hamwe n'abandi banyapolitiki bashaka kuja amatora kugira ngo ibyo dushaka ko duhindura muri kino gihugu tubihindure tuciye mu nzego z'igihugu kuko nta handi bihindurirwa atari hariya mu butegetsi
bisigura ko mwaba muri nani muri rumwe muri zo nane zitaza amatora
oya
cyane ubwo uwoba hari amatora mwa ko abanwanyi banyu barabije no kutaja mu matora hari amatora mwasize kuja mu kubera nani mwari mwinjiyemo
ariko none ntimubizi yuko kuva mu 2010 imigambo myinshi itange mato murabizi ko kuva mu 2010 imigambo yaherutse amatora yarangoje jambo wa komine ntiyasubira kubibandanya natwe bwe ngaho twari turimo mu 2015 kandi murabizi yuko naho nyene imigambo myinshi itange mato kandi natwebwe twari turimo ubu rero anake yavuze ko yavuye muri Sinared kuko niba mara kuri kitangazo rya Sinared Sinared yaravuze neza ko yemera amatora kandi abari muri iyo babishoboye bashobora kuja amatora no kuvuga rero yuko Sinared muri abo bavuga ko batemera amatora ntirimwo iremera neza ko amatora ari wo muti w'ibibazo ariho ashobora gutorerwa ingorane igihe amatora ahinduye ibintu no kuvuga rero yuko Sinared natwebwe mwarabisomye ku itangazo amatora tuzoyitabira neza cyane
muri